yena bawagalaza uvuthwa ngokubaselwa saxhapha senyele sinabathi
Halala.
samfuzo kamsanqa kwabo bakwavimbukhalo ginyile ukuzikhona awusobuye ukudla umfula wompahla zomntanami zamuka namanzi gidla gadlazo yabagadla yabagedleza awudinona kuhloma uthanda ihlathi njengembabala. Wow, a very interesting topic. Yeah, uma ukhuluma akazi ngizokhuluma ngidini ifuneke le topic le episode ibe ne age restriction.
Why?
Ngoba sizokhuluma unfortunately asina choice uma kumele sikhulume nge-sex nokwelapha kunezinto ezingalumela.
Okay.
Ezingeke zizwakale kahle.
Okay.
Endlebeni because umuntu wesifazane she opens. Opens. Mark the word open. That means uma ngabe wena ukhala ukuthi into zami zinyama. Hey into zami ayivuleki. Ngifuna umsebenzi ngifunani.
Eh.
When that process happens.
Which process opens. You must Yeah.
No, but there's no way you can engage sexually without a woman.
No, I want you to say it because you it's said. Yeah. Yeah.
That's why I said to you mark the word open.
I did mark the word, yes.
So when that open is spiritual now, it has been configured ukuthi into zakho ayivuleke.
Okay. It's not the reason why izagobe indigi ezinye zakhona especially TV uthola ukuthi isangoma orugobela unabafazi unamadoda as well as the partners.
Oh, like trans
like gays, yeah. Like me, I'm gay, then maybe ngithandana nogobela othizeni sishadile makuthiwa kuyashadwana and then ugobela loyo futhi unonkosikazi, like to have both. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Patanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Patanani, I am your chef. Baba, ubuyile.
Ubuyile.
Sawubona. Ubuyile.
No, I'm back.
Kumnandi kwa Munchies and Thoughts.
Yeah, it's always interesting questions.
Are you ready? Are you ready ngoba manje kuzoshisa kakhulu kunaqa?
No, asibone khona kodwa ke.
But I trust you. I trust you. I really trust you. You did well the other time. We're shooting, of course. And thank you so much for coming back.
No, thanks for having me.
Please introduce yourself. Who are you? Where are you from? What's special about you? And you are more than welcome to leave your numbers if you do want.
Okay.
Your social media pages as well. Mm-hmm. Because you'll never know after this episode, some people might want to contact you.
Umavuso Kalanga. Inxele uMagudulela siyabingelela siyathobeka nina bezulu eliphezulu nina bawagalaza uvuthwa ngokubaselwa saxhapha senyele sinabathi samfuzo kamsanqa kwabo bakwavimbukhalo ginyile ukuzikhona awusobuye ukudla umfula wompahla zomntanami zamuka namanzi gidla gadlazo yabagadla yabagedleza awudinona kuhloma uthanda ihlathi njengembabala sone kankonka kangwena ekhaya. Uma usho njalo ke unyanibingelela uMavuso Kalanga ku TikTok WhatsApp number 0768466131 siyasebenza Cape Town, siyasebenza Vanderbilt, siyasebenza eMpumalanga. Thank you so much chef for having me. It's an opportunity that I esteem very highly. And yeah, ake sizwe ukuthi namhlanje ubethe.
Wow. Uzichazile ukuthi ungubani, ubuyaphi and uphetheni. Kuningi sizokhuluma ngakho namhlanje. Siyaxoxa namhlanje.
Okay, that's good.
You know, I want us to talk about sex, umuthi and healing. And why ngifuna sikhulume ngale zinto zo 3? Ngoba ngengizwe manje kuma social media, ngengizwe nje abantu bekhuluma abanye bethi hey ucansi nokwelapha nomuthi kuyahambelana I once heard bethi isithunywa fit through sex khona la kule show so you know leli gama nje ngathi li powerful on its own kuzoba nomuthi nawo opowerful ngendlela yawo kuzoba nokulapha nakho futhi okupowerful ngendlela yakhona so ngifuna sikhulume nje ngalokho ngalezi
Yes, yes. Wow, a very interesting topic.
Mm-hmm.
Yeah, uma ukhuluma akazi ngizokhuluma ngithini ifuneke le topic le episode ibe ne age restriction.
Why?
Ngoba sizokhuluma unfortunately asina choice uma kumele sikhulume nge sex nokwelapha. Kunezinto ezingalumela
noma
ezingeke zizwakale kahle endlebeni kodwa funeke sike sithi ukuyithinta ukuze abantwana bethonga labantwana bedlozi bangabi confused ngalezo zinto lezo babe futhi aware ukuthi ikhona imimoya ethile more especially imoya yasemanzini ngesingisi abathi marine spirits imindawo enzunza naso isithunywa because isithunywa sigxila kakhulu emanzini in fact I think sorry 99% of yabantu abanesithunywa banesithunywa sasemanzini zikhona zeintaba zikhona yabo zasemgedeni and all of that but asibuye la ekutheni ukanti lihlangana kanjani nokwelapha njengoba ngeke ngachaza lapha abantu basemanzini they tend to have a high sex drive lemimoya lena yasemanzini to a certain extent kodwa ke sibuke mhlawumbe ukuthi what is sex isexy most of the time ngizokhuluma isingisi la because it makes it
okay, no problem. Use whatever language.
So it's number one, I always say it's an altar, meaning it's a place of exchange, meaning it carries the same characteristics that prayer carries, that umsamo carries. When you engage in a sexual activity, kunezinto ezenzakalayo, one of those things is there's an exchange of between two people. There's an exchange of energies. There's an exchange to a certain extent, not necessary gifts, but kuna lama energy lawa ahambayo abakhona between the two people. And so kutike both of you niba open and vulnerable. So the same applies if you are praying. You umozo hlangana wedo uthandaza kuphi uthandaza kuNkulunkulu noma esithixweni esithile you open up yourself.
Mm-hmm.
You are vulnerable. You lay yourself out. Yabo? Same applies uma uzwaya emsamo uyophahla khayini. You ufike lapha uzindlale ebudlotini bakho ukuthi hey kunentini esoka so but number 2 you don't go to an altar without a sacrifice uma wemsamo kunento oyiphathayo whether imbuzi whether inkuku or e actually any altar that you confront ungaphethanga a sacrifice two things will happen it will either speak against you or you won't get anything
Oh.
So same thing applies uma uyothandaza uya kuNkulunkulu you also bring a sacrifice that's why there's a scripture that says we lay our lives we bring I present my body as a living sacrifice in the book of Romans so you yourself you present yourself sometimes you fast because you are bringing a sacrifice you're bringing your purity before God or before the altar so same thing applies uma uzo engage nomuntu is there is a sacrifice because usuke upresenta yourself and your body and there is an exchange yezinto which takes your energy, even your physical energy, even your fluids that you exchange.
Mm-hmm.
But number three, there's also a covenant that is established uma ngabe uzongeja sexually. That is why, but and the covenant is sealed. That is why bakutshela ukuthi don't engage ungalali or ungayenzi sex ungakashadile. Because they know ukuthi i-sex on its own umshado already. Because why kunale covenant that is established. Now a covenant uma wena uzo emsamo wakho uyovumelana nedlozi lakho into ethile, there is something that you bring, a sacrifice that will seal the covenant. Kuba nesilwane esithile esizobulawa, there is blood that is shed. So it coming over to sexual activity, uma uzolala nomuntu umuntu wesifazane uyablida, leyo nto leyo, it's a blood that seals that covenant between wena na loya muntu. This is the reason why kusiba nama spiritual ties, and this is the reason why umuntu loya owacala ukuengage naye umuntu wesifazane, more especially owacala ukuengage naye sexually, akamkhohlwa lowo muntu, because there was a blood that was shed uma kwenzeka leya nto le. So what I'm trying to say, ngizama ukuveza zonke lezinto lezi to show you good how powerful lento sex is, yabo. And coming over maybe to spirituality now, ukuthi lento le iconnecta kanjani na lento le nemimoya noma nabantu abanemimoya. Sizokhumbula ukuthi manje uma umuntu onemimoya, there must be a covenant between wena and naleyo moya leyo. So one of the spirit, maybe the Ndawe spirit, yiso esinamandla kakhulu that shows itself through sex. So it's a marine spirit, and maybe put it in an umbrella word kanjalo. Kanjani banabantu abathi hey ngilala nomuntu ngilala nesilwane hey kwenzakalani, kanti uthola ukuthi akusisona isilwane. This is an indication of the Ndawe spirit trying to connect noma ihlangane nawe. Ngandlela thizeni. So ifuna ke lento manje ukuthi ihlamjululwe bese ihlaliseka kahle lapha kuwe. Yabo. And uma leyo nto leyo seyenzekile uthola ukuthi leyo nto leyo iya stop. Akhona ke futhi amadlozi, awafana amadlozi, akhona nawo amadlozi even kumanguni. Athola ukuthi alithanda ucansi and they will function better uma ngabe elitholile lolo cansi, yabo.
Wow.
And however, it must be said that sex being a covenant, sex being something spiritual, it does not mean ukuthi alithanda kuwo wonke umuntu noma ukusho ukuthi wena usuzohamba ubhabhalala nje ngoba uthi uzothanda ucansi. Same like umuntu othanda ukudla. Uyakuthanda ukudla kodwa manje uma sengizokufakela upoison la kuleni uzokubulala. So ngizama ukuthini, ngizama ukuthi uyalithanda leli dlozi liyalithanda lo cansi, kodwa uma usuzo engage nabantu abangcolile noma nabantu abasesimeni esithile, sizofike bese bayahlukumezeka laba bantu abalapha kuwe.
Oh
yes, but over and above that ikhona into ethi uma nixhunyanisiwe, uma ngabe nina abantu benu, wena umuntu wesifazane nawe umuntu wendoda, you are spiritually gifted, niyahlangana ngendlela enihlangana ngayo, but abantu benu bayazwana, amagazi wenu ayazwana, so le aroma eninayo uma nihlangana ithola ukuthi iyazivula into zenu, la madlozi wenu ayajabulelana, uyabo. So uthola ukuthi ke into zenu zivuleka kakhulu. This is the reason why phela uma ngabe umuntu ethwasiswa, uma uyabuzwa lo muntu ukuthi usunayo yini unkosikazi, uma ngabe enayo unkosikazi lowo muntu, kuye kutholakala indlela yokuthi bese bexhunyaniswa nonkosikazi wakhe. Bexhunyaniswe lani na ukuze leli dlozi lakhe limengame limjwayele lingamixwayi ukuthi uma ngabe for example mina uma ngithole mhlawumbe ngisendlini ngivuka ekseni angivuka ngibuya kuNkosikazi anginankinga mina ngiyavula esigodlweni sami ngiyasebenza futhi ngizosebenza kamlandi ngizobhula kakhulu umhlahla phezulu because lo muntu lo ukhlunyanisiwe nami ndlela thizeni yokuthi uma futhi siengage naye kube nalobudloti noma nalesiphiwo lesisijabulayo lapha kini yabo so akangidolisi kodwa that does not mean ukuthi sengizohamba ngithatha noma ngabe ubani ngimthole estradini ngithi hayi idlozi lami lisebenza ngcono mina mangiqeda ukubuya lapho yabo uma usokwenza lokho sekusuke sekunemkhuba ethile ekhona phakathi angeke siignore ukuthi bakhona abantu abakwenzayo lokho ngoba umnyanga bujulile my prophet it to a certain extent ukuthi amagedla yizo injula buchopho zobunyanga so beyithatha bayibuke lento bese beyibuzana imibuzo ukuthi lento njengoba ipowerful kanje ngingayenze njani ukuthi ikhona ukwenza into eyithile ingisize mina ngisho ukuthini na ngisho ukuthi ikhona imithi eyakhiwayo iyakhelwe ukuthi uma uhlangana nomuntu wesifazane kube nento ephakamayo kuwe whether lento ikufakela imali whether lento iphakamisa inhlanhla ethile kuwe to assess whether lento iphakamisa ukubhula noma ukuhlola okuthile abantu abahlola ngezizwe yabo ukukhumbule phela ukuthi lezi zinto umbuzo umbuzo so I need to be honest
no I'm listening to you
these are things ezikhona eziyimfihlo ezenzakalayo that people need to be aware of and this is the reason why more especially prophets even nasebamasontweni babazalwane uthola ukuthi bayabathanda laba bantu besifazana yabo lo mfundisi lo prophet uyahlupa usesontweni kodwa unema scandals yabo is because ikunento ethile ephakanyiswayo noma ephakanyiswa ngayo ukuthi bese lento ihambe ifune ukuthi angathola ngale ukuze lento yakhe ibe maintained yabo lokho kodwa manje sewuganga thizeni osekuhambe kwafika nezingedla kwafamba kwafika nabantu abathile because they are harnessing this energy this is why ngithi kuwe kubalulekile ukuthi ngiqale nga define ukuthi sex kusuke kwenzakala because I need someone out there to understand ukuthi uma uzothola umuntu eclubini noma uzothola umuntu kuphi and you engage sexually you might be giving away your grace your luck your fortune your star unknowingly because kunezigubu manje zakhiwayo eyifuna ukuthi after engaging sexually umuntu athathe leyo nto leyo ibiphuma lapho ayifake lapha esigubini then lo mnikazi walezinto ezifakwa lapha esigubini it means angakaphinda abe nabantwana
lezinto lezini spams
yes
okay
angakaphinda abe nabantwana angakaphinde inhlanhla yakhe kuye iyathwebuleka to a certain extent omunye uthola ukuthi depending ukuthi leyo nto leyo yakhewa kanjani ngoba esekuthathwe yena remember your sperm is your DNA you are 100% there ngoba sekuthathwe wena wafakwa lapha ya le nto mayiphila umuntu sophila nelumbu ngaphakathi sekunento manje esemlalayo babathe bayamlahla lento ayilahleki because uzoyilahla njani lento because already uyikhona vele la uyinikeze khona wena igunya lokuthi mina sengiphila lapha so these are the dangers of having casual sex and these are the dangers of ukuthi and these are the things eyisuke zisetshenziswa ukuthi isex isetshenziswa kanjani to enhance noma to ukuthi ilekelele abantu emthini yabo not only that ziningi izinto esingazibala to a certain extent kune mithi ethi mayikhiwa noma igujwa esigangeni uthwala kale ukuthi there's a sexual activity that takes place ukuze not ukuthi lo muthi ngeke uzukhe on a normal day ukhe nje normally you can kodwa manje usubuka ukuthi kunento ethile igedla noma inyanga suke libuka ukuthi kunento ethile engifuna ukuyenza and ngifuna ukuyenza ukuthi ibe powerful ibe nomoya othile so ibese ke ifune leyo that requirement ukuthi before ukukha lo muthi lo akwenzeke kanje bese maso wakhile ukhile lo muthi bese sibuya ke sikwakhela into ekanje
so prophet before ngiyukha lo muthi lona kumele ngenze ucansi lo cansi ngilenza nobani with my wife or random
most of the time akusuke ngabalulekile uma ukwenza lokho you can pick and choose because the whole purpose is ukuthi wena ukhe lo muthi noma ukhulumise lo muthi umbethe iloya moya of having engaged in sexual intercourse yabo uma umbethe iloya moya ke izokwazi ukuthi lento mayisukuma iyohlanganiswa neminye imithi ikhona ube nalawa amandla
so lo lucansi mangilenza kumele ngilenze with condom or without condom
no it's actually umuthi uyislima ngoba umuthi u physical but ukusebenza komuthi is spiritual yabo okusho ukuthi wena noma ungathi ngicokile icondom there's a barrier kune protection active leyo nto leyo ayisebenzi because usuke ukhulumisa lo muntu remember what we call the spirit of things okusho ukuthi yonke into noma isihlahla nesihlahla noma isigxolo negxolo linomoya othile ophila kulo that is why likhona ukwenza umsebenzi othile so already le nto leya masuyikha wena usuyitshele that particular instruction isibamba le nto leyo yebo but it's not about lento oyikhiphayo at the end it's about the spiritual energy at the end because sikhuluma kanjani le nto le sikhuluma ngokuthi ngizophinde ngibuyela kunomuthi wecala wokhipha umuntu ejele lo muthi mebe wenza ufuna ukuthi mangunika wona bese ngiyakutshela mina ngithi thatha na umuthi kodwa ufuna ukuthi lo muthi uyothola umuntu and engage in a spiritual activity or in a sex then mawuqede bese uyahamba uyogeza ngawo then mawuqede ukugeza ngalo muthi lo ukhuluma wena lecala leli elinzima onalo ukuthi ufuna ukuthi liphume noma liphele lento isebenza kanjani lento isebenza ngokuthi when you are having intercourse there's a point what they call climax once the climax ifika there's no human being alive that can reverse it so every human being uzoko so manje we are harnessing that power yokuthi noma abe lapha sekunzima kanjani but because kunento le ungeke uzuyivimbe noma ngabe sekuthiwa uhlobolo lomuntu okusho ukuthi taking that power uyifaka la emthini nalomuthi lo ukusebenza kwawo will have the same magnitude noma power
okay let me ask you this question because yasusa omkhulu umsindo lento lena u smart Marcus ayisho ukuthi sex is to not fit through sex so what your take since we are talking about sex healing and umuthi
okay uma usikhuluma ngesithunywa I would say yes and no uma nge sibuka le statement why ngithi yes and no is because khumbula lento engiyishilo mina ekuqaleni ukuthi umuntu is a spiritual being and uma umuntu a spiritual being before anything manifest before wena uba ngiba umkhuluma vuso there's a spiritual completeness noma i spiritual being esikhona kimi esingenza ngibe lo muntu enguye So uma ngizobuka uphathanani ngihlangane naye sizwane ukusho ukuthi spiritually it's not only physical ukuthi sikhuluma this person is intelligent, hey man, he's got business ideas, we can relate. No. Before you relate on the natural things, you are relating spiritually. So ngizama ukuveza ukuthi laba bantu abaneyithunywa labo, zikhona iyithunywa zabo that are selectively select for them, labo bantu labo. Ozothi noma bese be-engage ke on that particular level, uthola ukuthi hayi ukuthi bayangcola, they can relate, yabo, lesi sithunywa sabo siba more powerful. But that does not mean ukuthi it will happen with everyone, yabo.
Okay.
And with that being said, kunezinto eyithile kumele zenzeke, because why abantu beyithunywa nabantu abambethwe idlozi besokola in relationships is because they don't understand the spiritual aspect. Umuntu ubheka ukuthi hayi lo muntu lona yazi mani uma ngimbuka mani noma uma ngihlangana naye ikhona lento ejabulayo la kimi emzimbeni noma siyezwana siya relate. Kodwa ekhohle ukuthi yena being a spiritual person kunomuntu ahamba naye noma omembethe odinga ukuthi a introduce to the other party naloyo unabantu bakhe, yabo. This is why sihambe sikhulume ngokuganiswa kwedlozi. Bekhona imshado ehambe ibhidlike yalabo bantu abaneyiphiwo, because they don't understand ukuthi before wena uzoshada la ekhaya noma uzoshigana la kwaMavuso, laba bantu abakwembethe wena kumele bevume behambe nawe, nabo bezoganiswa noma le mimoya izohlanganiswa nemimoya yami mina, ukuze singaklashani. This is the reason why abantu abaningi they enjoy relationships over the phone, ukuthi hey hayi unkosikazi wami useDurban man, hey yazi asixabani masingabonani. Kodwa the day sithi sihlangana ndawonye noma sesiyaphila ndawonye, hey, there's a
tension. Kuningi man. Kuyaliwa, kuyadonsiswana.
Kodwa over the phone, hey, kumnandi kabi. Yabo. And omunye to a certain extent, uthola ukuthi angavuma kahle ukuthi hey, namhlanje vele, tonight is tonight. Njoba ngizalana, hey, ngilungisile, ngibeka ngithenga ama-roses, ngathengani. Kodwa mese ethi uyambamba lo muntu mese efika kuvele ihambe yonke lemizwa. So these are the issues ukuthi you are not spiritual enough. You think you are physical, and when you are spiritual kunemimoya ohamba nayo wena lethi ukuthi ixhunyaniswe kahle ihlaleke kahle naloya muntu, ukuze ukwazi ukuthi ukuhlangana kwakho naloya muntu kungabi into embi kodwa kube into that elevates you and that uplifts you, yabo. And this is the way izingedla noma inyanga they have harnessed that power ngakhona ukuthi mabekuvusela le moya wena bethi bekuthwalisa ngayo, ikwazi ukuthi le moya ingaxwayi kube yiyo sekutshelayo ukuthi hey hamba ufuna umuntu onje noma uhlangana nomuntu ukulula nje uyashela wena uya humanize because unento ethile sefakiwe wena la kuwe. That harness is the same ability, but thina on a natural level siyahluleka leyo nto leyo ukuthi siyihlalise kahle, yabo. Yiyo ke lento eyenza ukuthi bese isonela ama relationships wethu, yabo.
Okay. Yo.
Needless to say ukuthi yes akhona amadlozi othola ukuthi awalifuni ucansi noma awalithanda ucansi. Ikhona into enjalo. Iza kanjani leyo nto? Uthola ukuthi mina njengoba umkhuluma vuso kunesalukwazi esingibethe that is very close to me. It's a lady. So isalukwazi masihlangana nomngani, these people are the same. So uma uthi uyamthinta lo muntu wesifazane uthola ukuthi ayena iyala lento. naye lo vice versa uthola ukuthi omunye umuntu wesifazane but umbethwe ngamakhehla kunamakhehla ahlele kuyo so lo muntu lo mehlangana nomuntu wesilisa ayikho into evukayo la kuyo because lo muntu remember uma umbathwa le mimoya especially le mimoya mase ikhuphukile awusaphila impilo yakho this le mimoya takes over this is why ibalulekile ukuthi ihlambululeke le mimoya igezeke ikwazi ukuthi ize nezinto ezinhle kozodwa so what does that mean lokho kusho ukuthi kukhona siko thizene kumele lenziwe uma wazi ukuthi wena umuntu wesifazane kodwa umbethwe ngamakhehla ukuze ukwazi ukuthi ujabulele umuntu wesilisa noma ujabulele umyeni wakho kumele edilizwe noma etshelwe noma ehliswe lamakhehla lapha ukuthi lo muntu usefika esigabeni sokugana manje siyazi mkhulubani ukuthi ungohleli la kodwa ke muvumele which brings all together leya part leya yokuthi behlanganiswe nalowo muntu loyo ospecific othile yabo ezokwazi ukuthi laba bantu mebehlangana labo lo muntu angangcoli yabo so ayikho kahle kahle kusuke kune imbalance ethile uma ngabe wena uzothi uma uengage nomuntu ohlanganiswe naye bese uthi wena ayi angisakhona mina ukusebenza to a certain extent mina personally anginankinga ngiyakhona nje ukulala kusasa kuseni ngihambe ngiyongena emanzini why angisho ukuthi bonke abantu kumele benze njalo
uyakhona ukulala what no with your wife then uhambe uyongena emanzini kanti uma uzongena emanzini akumele ulale
No, yes, most of the time kuba naleyo nto leyo ethi hayi uyazila hey kumele wenzeni
okay
it's important
okay
because usuke uya lapha yana uhlangana namakhosi amanzi uhlangana nabani so bathi akumele uye lapha usanalelo phunga lelo
yabo okay
kodwa mina nginemfihlo yami ethile this why ngikhuluma ukuthi ngoba kunezinto lezithile lezenziwayo yabo this is deep
I want to deep papa
ake siye la ekuthini ukhona umuntu uma ifika kugedla athi lo muntu yey nginegadlo man into zami ihambe ivaleke emsebenzini ihambe into zami zibhede nginabantu abangimele kabi abangikadlayo bese uyajula ukuthi oh konje nayo inkosikazi athi lo muntu yes nginayo oh okay bese ngithi mina awuthathe na umuntu ufike ugcabe nogcabe nje nobabili yabo noma ugcabe unkosikazi lo uma umuntu wesifazane eya go esiphakathini sakhe noma endaweni yakhe usuke ekhipha umngcolo okuthila but now you and your wife are one you are connected somehow so uma sikunika lento sesiyilumbanise ekutheni loya uma ekhipha lo kuyakungcola okuthile whatever amalumbu izigadlo ichitho that were meant for you zife ziphume through that process yes so kodwa ziphuma through that process okusho ukuthi vele it's a natural thing
kuthi
mele yenzeke but sesiyilumbanisile we have configured it ukuthi uma ngabe yenzeka leyanto ngoba wena unezitha ezikusebenzisela imithi ayife le mithi yalabathakathi through that process through that natural process uthole ke futhi ukuthi we can configure it ukuthi uma you engage sexually because umuntu wesifazane she opens mark the word open that means uma ngabe wena ukhala ukuthi into zami zinyama hey into zami ayivuleki ngifuna umsebenzi ngifunani when that process happens
which process opens, you must Yeah.
No, but there's no way you can engage sexually without a woman.
No, I want you to say it because you it's said. Yeah.
That's why I said to you, mark the word open.
I did mark the word, yes.
So when that open is spiritual now, mm-hmm. it has been configured with into Zaka Vleg.
Okay.
So what are we saying? We say we corner into at Hamba, we will turn to Koska's work.
Oh wow.
Go and make love to your woman. Because that process, you put here and she's opening, it means I'm opening doors for you.
Yeah.
But it's not something that we say like this, besumuntu at there's a type of setting, a configuration, noma indlela etile. I'm just showing you Wuti how powerful this thing is, your sex. No well up, no we seven salaim team. Well it's sometimes I know it's a question of morals. What's in it for me? Because to a certain extent, I guess here la ngakuluma kushon lang. Kukhona ibaso. Kukhona abathi ngezwa omunye makhosi athi izangoma ziyadosa.
Oh, Gogo Mercedes.
Okay.
Yeah, ikhona la kwa Manches and Thoughts.
Yeah. And then she was being attacked ukuthi how can idlozi lekelelwe? How can people say, okay, take it out of the space, says Ango.
Okay.
Skuluma ngumuntu one business.
Okay.
Skuluma ngumuntu one, who's got a tech shop, who's selling something. Siyeza ngedleni. Zonke lezinto, mark my word, mangithi siya emagedleni. Because masikhuluma ngegedla, sikhuluma ngesango. Basikhuluma ngegedla, sikhuluma ngenyanga, sikhuluma ngumnyanga mthakathi, sikhuluma ngabakhunkuli. Yabo, because isangoma is not supposed to be touching all these. Because lezi nto lezi umazenziwa noma zakhiwa to a certain extent kubine mimoya evuswayo, which is not friendly to idlozi. So engahambe ihambe bese iphazamisa wena sangoma. Yabo, this is why ngithi umuntu manje mayelalele ekhaya angalaleni ngokuthi hayi ikhona umprofet ongenza kanje, ukhona isangoma. Ngikhuluma ngamagedla mina, uthe ngikhulume ngesex la. So
yeah, no, do your thing. Mina, I'm listening to you because mina, I don't know.
So, yes, what I want to get into, ikhona into ethi hambani ni and engage sexually, bese kuthathwa leyo nto leyo izophuma lapha. Ibese ihlanganiswa nemithi ethile. Bese sikunika wena ukuthi hamba uyoyishisa lento ubiza amakhasto.
Okay. I want to ask you mentioned that ukuthi khona abantu abambethwa amakhehla ebe ngumuntu wesifazane, kube khona ombathwe ama izalukaze umuntu wendoda. Since we are talking about sex healing and
yes,
I just want to, I know it might sound it's not the reason why izakube indigi ezinye zakhona, especially TV thola ukuthi isangoma rugobela unabafazi unamadoda as well as the partners.
Oh, like trans.
Like gays, yeah. Like me, I'm gay. Then maybe ngithanda nokobela othizeni sishadile makuthiwa kuyashadwana, and then ukobela loyo futhi unonkosikazi. Like to have both.
No, definitely.
Okay.
Definitely. But okay, let's exhaust that first. Ikhona into enjalo because lokwembathwa ile mimoya akufani.
Okay.
Uthola ukuthi omunye umuntu umbathwe ile mimoya to a greater extent. Vele inokumshintsha thizeni. Kodwa ukwenzeka okunye is on a subconscious process. Othola ukuthi yinto eyenzeka from asaseswini umama wakhe kwaba nenkulumo othizeni or kwaba nemidlinzo othizeni yabo umama wakhe wayeyifuna so uthola ukuthi ke kunomoya ohambe umwingame lo muntu. I will make an example with me. Mina, I've got a very good relationship naba nama people who are gay. But yet mean I'm not gay. It just happens ukuthi angibaxwayi naba bangxwayi yabo. But me being a spiritual person, there's something I understand. My other name is Mfana Futhi, my Zulu name.
Okay.
I'm the last born of 8 boys. So we should take care of songs about.
No, 8.
Yes.
Sure.
So that means the gap between me and my brother that I'm after is 8 years. That tells you ukuthi abazali bami bese be give up ile ukuthi hayi shothi intombazane ngesibe naye. After 8 years bazama. Bebezama ngiyavela mina. But
Mfana Futhi.
Mfana Futhi. So sure. That's how I came with that name. But I know ukuthi subconsciously because of ukuthi mama was praying and thinking ukuthi angathola umuntu wesifazane. So that's how laba bantu abangabo gogo noma lemimoya iyabantu besifike ingibambe kanjalo. But ngifike mina being aware of it now ngiyazi ukuthi okay it's a choice that you've made ukuthi this is a, it could be troublesome if you open the gate for it if on my phone. So okay. So what I'm saying is people must study ama family patterns because family patterns are very powerful. So ngizama ukuvezela ukuthi ezinye zele zinto zenzeka kanjani is not necessary because umbethwe amakhehla noma umbethwe abantu of the opposite sex. There are other factors involved ezenza ukuthi abantu begcine bekuleyo moya leyo yabo. Nanokuthi ke siye deep ngoba siyakhuluma ikhona into ewumoya ovuswayo. Mangithi umoya ovuswayo kusho ukuthi lento iyisithwalo.
Okay.
Yes. Umozo buza umnganami 2 plus 2 uzokutshela ukuthi ikhona into enjalo. Ebese ke manje lento mase ivusiwe laphaya mayifika kuwe ibe nomgomo obani ibe nomthetho ukuthi ayikushintshe wena imizwa yakho. Yabo. Ikushintshe wena imizwa yakho. All of a sudden usuhalela abantu besilisa. But the more you engage kulaba bantu besilisa vele for whatever reason you uyivusele umoya for it iyajabula and then if it's for wealth you get more wealth if it's for what this is another reason you see wealthy gays yabo kodwa manje
but I'm not wealth.
No, I was just showing another
yeah
ikhona into enjalo that you have to look at.
I need this clip. Yes, yeah.
Yeah. Umuthi, there's a lot of things you can do umuthi because uma uthi uyalandela even nabantu abathwasayo. Emagobongweni wabo. Kukhona ukuthi umuntu efike straight kodwa wanele ukuthwasa. Wadla impande ethile bese ziyaphambana lezi zinto zakhe.
Oh
bese ke lo muntu aba trans yabo kukhona into noma impande ayidlile efike yaphambanisa into kuye la emzimbeni yabo.
So
this is another reason ngoba ukhuluma ngabo gobele ukuthi they will find themselves in that trap yabo because lo muntu this is important especially abantu abathwasayo kunezinto abakutshela zona ekuthwaseni mawudla I impande ukuthi izinto nje ungazenze not because those things are wrong but because zinemimoya ezingayivula and then mazivulela leyo moya uthola ukuthi ifike siyakuphazamisa but uthola ukuthi after soqedile that process because that's why ingayithanda indaba yokushutha molo ukugida ushuthe imsamo in because that's a place of vulnerability. This is a place where that's a time where you are open.
True.
That's the time where you are spiritually sensitive.
Mm. Mm.
So into nento ingenayo uma ngabe uzothi usentwaseni kodwa uengage nabafana noma uengage notshwala kakhulu. Yabo, I'm just making an example. Izinto lezi ezingahambe bese ziyakulimaza. Uthola ukuthi manje vele wena you are all in since wahamba oyothwasa wena so buya uhlalela utshwala uhlalela ugoloko usitshela ukuthi amaphehla akho. Kodwa abanye bakhona abantu aba who are just functioning abanganayo leyo nto like. So ngizama ukuveza ukuthi ikhona imoya enjalo. Asinga drift kakhulu.
Ikhona imoya enjalo. Wow, wow. Yo, because I now it makes sense lento qodwe kisho wena my prophet uma uthi kuba nezinto ezivuswayo or kube khona okungenziwanga ngendlela.
Yes.
Because sihlale sizwa abanye amakhosikazi sithola ukuthi ayakhala ukuthi indoda yami yahamba yayephehlweni sebuya seyigay. Unkosikazi wami wahamba yayephehlweni usebuya sekayilesbian. Now
it's beginning to make sense, yes. Yeah. So sometimes ngeke ngafika kumunye ugogo kwamhlaba yalengana uyathwasisa. Is interested. Ngacela nje igobongo lakhe because noma usuthwa sile doesn't mean ukuthi igobongo awulihle. Hey. Kodwa lelo gobongo liyayivusa imizwa. Then when I sengibuza namasithwa sakhe ukuthi hey igobongo leli linjani. But nabo hey nami ngafika. Nami ngafika ngamhaleli umuntu kodwa manje yavuka lelo. So uyabona ukuthi into enjalo kodwa there's always that temptation because ikhona nemithi enhlanhla esebenza kanjalo. Ukhona nje umunye ubaba engimjwayele uLuswati. What happened was waye ekhaya wafika bamgcaba bemnika into enhlanhla ukuthi hayi hamba uyofika uyosebenza South Africa. Kodwa the condition is don't have sex for 7 days.
Oh, for 7 days, okay. I thought for 7 years.
Yeah. For 7 days.
Okay.
But the tricky part is lento abamgcabe ngayo imenza ukuthi athandeke naye imenza ukuthi ayifune. So you have to resist that urge for that period. Remember, and this is the reason why it should make sense uma ngithi sex is a spiritual exchange. Because the reason why uma begcabe ngemithi noma ufaka into ethile bathi izila is because this thing must take resident ikhona ukuhlala kahle la emzimbeni. So manje wena uma usuyikhipha uyohlangana nomunye umuntu ayikakhuli lento ayikatholi indawo la kuwe. So ayiphili. But his story is very interesting because wahlangana nomuntu wesifazane and his way back hi wahluleke ukuzibamba he went so vele lento le yangaphili kuye kodwa wayengitshela nje isitori sokuthi ezinye zezinto zinjani because and this is the confusion abantu ababanayo ukuthi especially imithi enhlanhla imele ikwenze lokho ukuthi uma unayo uthandeke so discipline becomes key.
Wow. My manches, I hope you are still enjoying me. And of course, prophet Hila, we are talking about sex, healing, and umuthi. Let's go to healing now. I think you didn't touch a lot umuthi in the 6 years.
Yes.
Like, okay, healing, what is that you can say in this three? Just anything that maybe you want to add on what you already.
Okay, I think healing kune is a story I want to tell you. kunomuntu uma ngiyobethela bese yiqinisa umuzi.
Mhm.
Mofika emzini khona abantwana, khona umama, khona ubaba. Bashadile labo abantu. Ubethela igceke wenza yonke imkhubo oyenzayo. Kunomuthi uma ngabe laba bantu sofuna ukubaqinisa ngendlela yokuthi abasoze bahlukana manje vele sibeshadile laba
sofasilahlane
no nangaphandle kwento eyintando but ubaqinisa in oneness because abantu vele aba who are one already because of marriage so that uma kungatholakala indoda mhlambe kutholakala inkosikazi uthole ukuthi omunye uba senkingeni so ufike uthi also we are harnessing the power of sexual intercourse so sifike sithi la sesibagcabile abantwana na umuntu ogcaba abantwana obviously uyabenza bese sithi kumama nobaba ke sengiyahamba manje umsebenzi wami sengiqedile nina nobabili na wena umuntu niyenze njani na njoba mina sengihamba make sure ukuthi tonight ziyakhala
zikhala kuphi
cha phela kobabili
kuphi I want you to tell me zikhala kuphi ini
they engage in a sexual activity
okay
abazali
okay
early in the morning before bakhulumisa anyone bathatha ama razor sebayagcabana bathatha lo muntu omunye ugcaba omunye mina ngicaba wena no ngicaba wena so what are we doing we are harnessing the power of sexual intercourse because sifuna ukuthi le mithi le ingene kubo bobabili basana lamaphunga and that exchange of each other so that uma remember lento ima ifika la kubo izofike ivuke ithathe la wamandla yabo and what I indicated kuwe is the power of a climax ukuthi as much as there's no human being alive under the sun who can reverse that senze ukuthi lo muntu mase ufaka la noma kuthiwa sebagadla kanjani this one must be powerful must be strong so sex is not all bad zikhona izinto esijolayo in a controlled environment obviously because uma uzuthi uyalalela ezinye zezinto whether usivula inhlanhla sivula izinto lezinto zenzeka kwabantu abasebashadile asebathathene asebezanayo banamadlozi that are together yabo powerful so however there is another side ongalithola
kuphi ocantsini
yes
okay
there is another side it's also symbolic because I remember one time in the prophetic now there is what we call impartation what is impartation in the Christian world or in the Christian kingdom impartation ungubeka izandla laying of hands and then I transfer what my spiritual ability or capabilities ukuthi nawe ube nawo yabo there's a verse in the Bible in the book of Samuel where Saul met with Samuel and Samuel told him that you will meet a company of prophets and shall lay hands on you and you shall begin to prophesy as well and together with them so he was a prophesying through impartation but ngizama ukuthini na le impartation it happened with one of my friends back then we were still coming up in the prophetic so this prophet lays hands on him then siyalala we had a service at night he's dreaming having sexual intercourse with the prophet well uma vuke kuseni uyasixoxela lelo bubu but sesiyamangala kanjani but now you begin to understand ukuthi that dream was symbolizing a oneness because if you engage sexually with a partner with anyone you become one nalomuntu you are tied same applies that's why umndawo uthanda ukulala That's why kunezithwalo futhi aiding ukuthi wena mawuthi uyahamba uye Mozambique befike they engage sexually there with a man and it's a way
they engage sexually there with the man.
Yes.
Where is that man coming from?
With the gobela ozokuthwalisa.
Okay.
But okay, angivezi. I'm just trying to show you ukuthi how powerful that thing is and the way isebenza kangana. Yabo. Because even with the marine spirit, uma uzothwala uthwala ngenkosazana noma uvuse ispirit senkosazana.
I want to ask you before you go there. So now, I am a man. I'm going to Twala, Kugobela Oindot. So is that correct going to sleep with me?
Correct.
Or they only sleep with...
Correct.
Okay, you can proceed to the marine spirit.
So now, a marine spirit, especially in Kosazana, yalithanda ucansi. So you find ukuthi, I have someone... Watatwa.
I also want that clip.
Watatwa waya he had a dismarine spirit. Got a yake very strong. So my mtata, I can't remember with him tata for how long. Got a wabane connection between yena na labantu na lomuntu wasemanzini. He was young by that time. Bengaka understand isn't his name. Because ube mhlawumbe bekumanje bekunezinto bese yomtshela zona ukuthi don't engage with that spirit ngalendlela le because uma uengage ngayo izohamba ihambe bese ivuka iba nejealousy.
Oh.
Uthola ukuthi wena awusakhoni ukuba nomuntu wesifazane because you always constantly have ama visitations from this guy from the marine power efikilale nawe. And manje mawuthi uba kuma relationship uba ne jealous loyo enze bese uyanxabanisa yabo to a certain extent uthola ukuthi kwesinye isikhathi noma uthi uyakhulelisa zivele siphume leso siso yabo kodwa loko kusuke kukhona ukungcola noma indlela thizeni engazange yenzeke kahle yabo between wena na spirit sasemanzini. But ngizama ukuvezela ukuthi ikhona into enjalo ethi iyokulala ukuthizeni. Same thing applies kulamadoda amafishane sikhuluma ngodikolosho imkhovu amantindane uma uzowasebenzisa whether uwasebenzisa esikhafulweni noma uwasebenzisa kuphi once wawathuma most of the time uzophupha engaging having sex
with them.
Yes. Noma ungeke uzubone because obviously they will hide themselves kodwa uyabona ukuthi you are having sex with a creature, a specific creature.
If I own the boys, does yes. mean they will sleep with me if ungibathuma mababuya benzile umsebenzi?
No, it doesn't mean that way.
Okay.
Kodwa kunezinto lento eyikontroleka ngayo uma uyi-owner.
Okay.
Ngoba la madoda ahamba ngabulili bobili.
Oh.
Khona amadoda, khona abafazana.
Okay.
So zilala zodwa. Or noma zilalana zodwa.
Hey.
So that zikwazi ukwanda. Yebo. But what we're saying is naturally, it is their nature ukuthi la madoda amafishane vele ayalithanda ucansi. So now uthola a case la uyifuthole ithambo lakhona noma uthola amafutha khona noma uthola izinto ezithile bese uyithatha wena njengenyanga noma njengumelaphi wakhe umuthi othile yabo more especially ngithatha mhlawumbe into edumile wakhe isikhafulo yabo because most people relate ngesikhafulo. More especially uma ngabe umuntu ezofika kuwathi hey umuntu bengithandana naye sengishiyile ngifuna ukumbuyisa ikhafulo eziningi zinalamadoda amafishane noma zinamafutha khona noma zinethambo lakhona yabo. So uma enikezwa ke isikafulo esinjalo bese anikezwe instruction ukuthi hamba uyishise lento noma uyikhulumise umbize noma wenzeni yabo. Most of the time uzothi uma iqedwe uyisebenzisa lento noma ilala uzophupha.
Lo
uyisebenzisile having a sexual intercourse. Sometimes about to, sometimes a poop as a clubini, having people, you know, seducing him in a kind of way, depending on how powerful these things are.
Mm-hmm.
But what we're saying is the seducing part, because at the end of the day, there's just time to answer.
Mm-hmm.
And that's their way. And most of the time, mama is careful. Sabuya senza njalo. It means vele ke sinawo amafutha noma amathamba la madoda. They are real. Sifikile la siya khona. So hence, to a certain extent, kwesinye isikhathi uma ngabe kwenziwe isigubu safakwa lezi zinto lezi kunendlela yokuthi lezi zinto you tame it ukuthi singalali nawe, because ikhona into enjalo uthola ukuthi hey sesiyakuqeda lesi and most of the time asigethi. If you are a lady you will see a man, if you are a man you will see a woman, you see. And mangita sikhethi everyone in the noma ngabe umuntu oyichashele lapha eRomini
na uzobehliwa
uchashele lapha
yo
ayikho yabo. So these are the dangers, but there's a way you just a trick noma mpitshwana thizeni eyenza ukuthi singabehave ngale ndlela leyo.
Anyway, if we don't finish Conan Gomajan, then thoughts, your word of wisdom, then we are leaving. Yo!
Okay. Right. A very sensitive topic, emakhaya. Sixolise la sikhulume khona kwalumela. Kodwa it's a topic edinga ukuthi ube ne-open mind. Siyenze i-disclaimer ethi ezinye izinto esikhuluma lapha akusizinto esizenzayo. Izinto esizazi nje noma esinolwazi lwayo ukuthi zikhona nokuthi zenzeka kanjani. So umuntu angafika esigodleni hoping to engage noma ebe nezinye zezinto. So bottom line is abantu abazigcine be clean, idlozi into e clean, idlozi into engcwele, idlozi into enomoya kaNkuluNkulu edinga ukuthi ihlale kanjalo. And if unganawo amagedla noma unganayo imimoya le ehambe ijule, don't engage, don't even try ukuthi uzame ukuthi ube kulamanye ama activities ngoba leyo nto leyo iyohambe bese iyakungcolisela ubudloti bakho nangendlela wena ophiwe ngawo ukuthi usebenze ngayo. Nawe find your own niche, find your own ground la uphiwe khona, hambe ngalawo mandla lawo onikezwe wona. But it's important to be informed and to know izinto uyabo. Uma uyinyanga noma uyisangoma noma umprofeti, hlangana nabathakathi. Akusho ukuthi uma ubona umthakathi kumele umxwaye, ngoba nguye umuntu loyo okuvulela umsebenzi. Kumele umuntu agule somewhere, kumele umuntu alithakatheke, kumele umuntu ashaywe ngesichitho somewhere ukuze wena sangoma ulale udlile, ngoba uma umthakathi angasekho uzodlani wena, ubani ozogula, ubani ozofuna ukuthi uyomgeza isichitho. So just know ukuthi lezo zinto lezo zikhona, and wazi ukuthi imoto uma iya phambili it needs to have a reverse. So kunezinto ezizahambeka manje bese ziyakubhida noma zikuhlule ukuthi uzilaphe. Uma ngabe uzoba stereotyped, ungabi nomqondo ohlakazekile ukuthi wazi ukuthi ezinye izinto zenzeka kanjani. Ngokusho kanjalo ngiyavalelisa uMavuso uMagudulela. Nemba ukuthi khona nikucoshile and kuzoniphilisa. Ongabe kungakuphilisi ukuthatha ukulahle ukufaka emgconyeni, uhambe nekuzokuphilisa. Makhosi.
Nizwileke uchazileke okuningi uProphet Mavuso, and thank you so much for joining me. Please know that I don't take you for granted.
Thank you,
Prophet. To my mom, she's at home. I want to say thank you so much for all the support you are giving Chef Patanani Mbatha, Imanchis and Thoughts. I see you guys and I love you guys and I appreciate you guys. Don't forget to order my book on my own, I Have Found Sunshine. This book is only 300 rand. You can order the book. We deliver across the country via PepExi. DM me, WhatsApp me, email me, don't call me. On that note, it's a wrap for now. And goodbye, darlings. Thank you.